bolna we na ke tsebo re le nyaka gore motho a be a eme kae kore o khumana letswele le tswaleleta le ke a hemisiwe le ke a fiwe chance le ke a forgiviwe letswele le bandišitswe le mamandrejitswe all in the name of cleavage bolna le yangena man kore letswele o khumana letswaleletwe nka re le ka dronkone ya mathaji maximum prison kore o khumana ebile le ke phadima nka re ke lefata la FW de Klerk le ke phadima nka re ke le rama la ngwana o lwala phebombe le radile ditšhika nka re ke dibeden jacke pinich le radile ditšhika nka re ke dithapo ja methase le radile ditšhika nka re ke mokgombo wa melosi gigaba o khoo tho anointing oil nka re ke thamo ya nyaopesi bolna le yangena man o fetsa motho yone a fetsa re tlhatlhonta monoko wakhe o ngaka kha ene ka marraka a wadikhabiso o kampalesetsa madudu mo kofeni nna ka gore ke benkile bjana kamo a fetsa a tšheletšheletle ka gana kwa letsweleni a khentšhanka re ba e ke phophise ja ke mtsajela ja makhua mare hi man o ka re jikijiki nka e kaselenda le kgona ke nyaka o tsena dilone ke re ke nyaka o ntšha le kgona cleavage o ntšha cleavage bjane ka re thokoelanyana jeja o ntšha cleavage bjane ka dzigongoli tse tsebego mo kareni o ntšha cleavage bjane ka di-nuts and raisin je dibego mo free the nipples baby girl hi man nna o ba o ene o le apara wa ba botse wa dzitipa matswele nna o dile ba kere re nyaka dzidzwariana tse tsao tsa o bona hai bolna le yangena sheba a ke tsebo re le nyaka o bona motho a leile bjane na